Too soft, too soft. I see.
Eso corre mucho. Thank you. ona ye mi e se bulu ye mi ye o bule na go mo ka tabile re ka tabile da deposit e mmane ka ba tedi tsa da ama ga mo lo botsi bundat o sa 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 you must respect football you must respect football that performance how performance o bunza mo bona no sa mo ai ba tsaka ra ba ma yo na performance le 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 self o itse ba self o bona no sa ke dile ke le batla na top 4 e lige yo lo tshe tsa sa yo lo tshe yo lo tshe tsa a me
Ah, we are here. Why Ah, I'm not sure if you're going to be able to do it.